yɛte asɛm foforɔ wɔ abɛɛfo ntentan so anaasɛ ne ɛkɔ so wɔ amama nyinaa ne nna dua yie ne dua yi ara wohu sɛ magye me tuntum ne nna kyerɛ sɛ yɛwerɛ apo paa yie na mekɔ so akae wo sɛ hyɛe video yi ma afoforɔ wɔnom a wɔnya bi nhwɛeɛ na wɔnom a wɔnte ne ɛkɔ so wɔ social media ne wɔn nso so nsanka no wɔnhyɛ ma afoforɔ nso a wɔwɔ baabi wate aseɛ sɛne yɛkɔ no naa ne nna wie yi nti yɛnya adeɛ kyɛ sɛ aboro yɛ so koraa aboro yɛ so wɔayie mu paa ɛyɛ nnuabɛn baabi a ɔwɔ akyemɔda yɛ akyemɔda nyina se mekyerɛ eastern region akyemɔda nyina se na ne nnue sɛ yɛnim sɛ ɔyɛ okada man anaasɛ wɔde moto redi agorɔ wɔ kwan so yɛnim sɛ deɛ ɛteɛ nkra yɛnya ne nna ne sɛ yɛnnue nya accident a ɛsɛ ɛnya sɛ nketewa koraa wodidi koraa ɛnyɛ yie abusuafoɔ ɛtwa da no ɛwia ketekete yɛabɔ mmɔden awu mo wato nsa frɛ no yɛyaya na me nua bɛ me yɛfrɛ no alaye ɛdin a obiara de no mu wɔ twerɛ so anaa wɔdan anaasɛ anyinase abenase pɔtɛ mu wɔ baabi no obiara nom sɛ yɛfrɛ no kizito anaasɛ alaye kizito na ɔde bɔbɔ afe biara ɔmobɔbɔ wɔ anyinase alaye yi anaa kizito yi yɛ obi a ɔsi akan ama anyinasefoɔ na akyerɛ sɛ ɛwie yi a akwakɔ nya moto accident wɔ anyinase to abenase junction no so ɛyɛ car bi a ɛfiri ɔdan twerɛ so ɛba bɛsen akɔ abenase hɔnom line ɔdan wɔ side na anyinase junction to abenase na accident yi si na me nua barima yi nso ɛno nso kuta moto ɔte moto so a ɔfiri abenase ɛrebɛ anyinase na junction a moto yi accident kɔ so yɛ anyinase to abenase junction ɛyɛ chief junction yɛ mu twa pure water no wɔ anyinase chief junction mu twa pure water wɔ anyinase to abenase junction so na nua barima yi nya accident na ɔkyerɛ sɛ kaa ne fitwerɛ so na ɛbɛsen akɔ ɔdan nti ɔfa anyinase kwan no so to abenase junction no so ɛna boɔ yi nso firi abenase ɛrebɛ anyinase ɛna kyerɛ sɛ obi nnim nea ɛkɔsiiɛ sɛ kaa yi firi fɛ sɛ kaa yi firi twerɛ so ɛba no nso ɔno nso atwa bio sɛ yɛn nua barima no nso atwa bio wonhu kyɛ sɛ aase fem abamu afe na wɔasi so ɔbɛbɔ bra deɛ na wɔsɛ to no anaa wɔde moto na ɛdi agoɔ nti na kyɛ sɛ yɛba yɛnhunu sɛdeɛ yɛsi ndrive anaa yɛn ride moto no koraa wate aseɛ ne sɛ woahwere wo nkwa ɔbɛda hu ne sɛ wowɔ yere anaa wowɔ ba anaasɛ wowɔ adɔfoɔ bi a kyɛ sɛ wɔni da wo so meekee koraa ebi a na wo maame ne baa ne wo wo na wɔbɛbɔ bra ama aberewa no so anya bi adi hwɛ nea akoto wɔ kwantemfie ɛyɛ aase fem adwoa fish mu sɛ magye me tuntum yi a na kyerɛ sɛ ɛyɛ nsɛm nko a wate aseɛ na yɛ so yɛgu so a yɛhwehwɛm an yɛhwehwɛm akɔ deep into deep sɛ accident no sɛ obi na ato no aduru anaasɛ kɔmmɔfoɔ na ɛmpɛ no asɛm tena ala ɔmɔko no afiri wiase anaasɛ akwanhyie bi kɛkɛ ɛna ɛbaeɛ a ɛnso yɛde nkae no ɛbɛtoa mo so na neɛ nsa ka no ɛna yɛde tu adwaa ma no nso so no de baabi abɛnkyɛ no hyɛ bia no wasrɛ nyame ahoɔden adi ama no sɛ awurade fa ne kra nsie sɛde asɛm a ɛne yɛteseeɛ no deɛ anyɛ asɛm kɔ anyinasefoɔ ahwere wɔn adeɛ kɛseɛ paa abenase nkwantaa hɔnom no twerɛ so wɔbɛahwere adeɛ paa sane sɛ afe biara no aberanteɛ wei asi akan yɛde ma nyinase ama kurom hɔnom ɛyɛdɛ paa yie na yɛahwere yie nnia obi a yɛbɛsi nanan mu ɛyɛ ase fem nti sesie a no bɔɔ no kɔ wɔmbɛgyae bɔ anaasɛ wɔmbɛtoa so nyinaa yɛ awurade asɛm na mede obi bi ase mɛka ato youthfoɔ nyinaa nso ɛfo sɛ wɔnhwɛ wɔn ano motuo yie sɛne ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa nneɛma bɔne mba wɔnhwɛ aberanteɛ wɔwɔdugu yɛyaayɛ ɛnkɔfa nneɛma bɔne biara mba no a ɛhyerɛ nyame ahoɔden ɔmfa ne kra ɛsie yie paa sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛbɔ mu kɔ a yɛbɛkɔ akɔto no na ɛne nasom owo no yesu kristo no fɛfɛɛfɛ mede obi bi ase sɛ wɔagye bere ahwɛ me kɔsɔ aka wɔ sɛ ha yɛ to ɔhene tv yɛdeɛ ewurawura mu de nsɛm ba paa nyɛ asɛm ketewa ɛto ɔhene tv na ma west tv station a kyɛ sɛ yɛaka yɛ ho akenya yɛ ho kyɛ sɛ ama yɛaka ba nso koraa ɛnyɛ asɛm ketewa koraa meda nso sɛ ɔgye bere hwɛ me mede ame adwoa fish subscribe youtube all social media channels so bɛhu yɛ update new update bia meda wɔ se makra.